Go. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shoulders, squeeze, catch, forward, leg, foot, stand, throw, and roll. Roll this way, Hanya and Jenny. Kathy and Danita, off to one. Off on one, please. When I say go, just a straight line, think of leaping from one, please. You could just think of leaping from one. Just go on a diagonal. More center. Exit 3, Kristen and trio, go. Da 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 da